Shumagala, shumagala, bom bom. Shumagala, shumagala, bom bom. Shumagala, shumagala, bom bom. Shumagala.